Ka atike te tai rāwhiti, he kōno he te nui whakaharahara, ka ki te tuatahi i te whitinga o tamanui o te rā, o te tokomaha o ngā iwi, o te ao kua whakarau i kā atu, ki te whakanui i te huringa o te tau. Ka atike tahuri ake tātou nāne ki tā mātou karere, Irena, mena whakamārama. Tēnā koe, Irena.
Ah, kia ora, ai kai ko nei au kai te papa o Waiohika, kai muri a wau te ātāmira o te konohete tua whetu o Rhythm and Vines. Hei papa whakangāhau mō ngā rōpū waiata maha, ā ko tētahi o aua rōpū tangi pūoro, no te kai he uri he whakaheke no te wako o mā tātua, ā no te whānau o kōrā.
Kia mā taratara ki tai, he hi a kia na te atākura, he tio, he huka, he haunga.
Ko te atua tō rātou kaihanga o ngā mea katoa.
Pulls us together before we go on. It's kind of like getting amped up for a rugby game next time.
Koenei ngā korokoro tūi, ngā kaiwhakatangi puoro o te whānau kora. Ko hoki mai ki tēnei konohete mo te wātua toru, ko kora anake te kapa Māori e ngā hauana i te tini.
That's the best thing, is performing to everyone and then seeing everyone have a good time, you know, and that's what it's all about, really, sharing the music, sharing the love. There's a
thing. Ā, ko taua aroha i tupu ai te hiahia ki te hanga rōpū. No te tau 2002 i tukuna tō rātou rea waiata, kia pua wai ai te whakaaro.
Each person has different ways of doing things and we just accept that and that's how it works.
A tai mai ki nāinei, wa rangona te reka te wairua o wā rātou waiata i tā wāhi me te kāinga.
O tira, a ngā marama e heke mai nei ka whakatū kono hetea kōra ki ngā whenua o Singapore me Hāpani. Engari mō tēnei wā, he 35 ngā rōpū waiata ka ngahau i tēnei pō mō te 20 mano tāngata neke atu ka tai mai mō te pō whakamutunga o ngā rā e toru o Rhythm and Vines. Ākune ka tūwhera ngā kēti, ā tīmata anō ngā whakahaere, tainoa ki te warukaraka i te ata tini.
Ka pai.